kana chemuka sasa Akes unalieva
oh yule sasa hiyo vyo ni mliko mnagia
a mimi sina yeye haacha
kuna yeye si demo video
sasa
twende twende
anguruka tu kwadanya katibu ka
manza kwanza mweke
bo serious
Thank you. I'm going to go to the hospital.